barashimira leta hamwe n'abagiraneza bafadikanije kugira ngo babahe ikigwati bahungiramo. Aba rero bakaba hari abanyagihugu bo muri komine Muhuta bahunze bava ku misozi itandukanye iyo komine, mu gihe rero iyo misozi yariko iratwagwa n'umwuzurira w'amazi. Aba banyagihugu rero ubu bakaba bahungiye muri zone Kigwena ku musozi wa Mayengo, ni mu ntara ya Rumonge. Yemwe bitariho umwe muri aba banyagihugu arigana ubuzima babayemo.
Jewe nitwa Bitariho Remi, akaba ari je ndongo y'igwati cy'amahoro cya Mayengo. Twebwe muri 2015 uko mubizi twarashikiwe n'umwuzure muri komine Muhuta. Umwuzure wakubise nki ku mitumba irengandwe, hanyuma twebwe twaciye tuja mu kirere nk'inyoni iri mu kirere. Ariko umuvyeyi wacu leta nta kutakoze, bafatikanije n'amashyirahamwe nka za Croix Rouge za OIM, baciye baturonderera ahantu twaba turakika umusaya, ahantu mu duhema duto duto cyane, twapima imetero 4 kuri 5. Biratugora cyane mu kutubamwo, ufise nk'umuryango wagutse urumva, naho nyine bacurondera ahantu usembera nk'abana bakuze bacurondera ahantu basembera. Hanyuma utwo duhema nyine twategereza kutumaramwo amezi atarenga 6, ariko byaragoranye cyane gushika naho tutumaramwo imyaka 2 irenga. Duhema turatobagurika ku buryo imvura iguye mwaca muvyuka n'abana mukifuka nk'akantu k'agakamwanya mukaja mugatuna. Hanyuma leta umuvyeyi wacu nyine nakwitakoze yaraturondereye ahantu yotwimurira, kuko nta yindi solution yari ihari. Abashoboye kuba bafise nakabere betwe bo bimurira bo bubakiramwo babubakiye hariya ngaho, twe kubera ko atayindi solution yari ihari bashimye kutwimurira ino. Hama dushitse ino nukuri twashikiye mu mazu y'amahema nyene, amahema yaheze ngo yari yahereye mu mastoke, ku buryo naho nyene twarara nk'uhanze wasanuka gakono wabikiye umwana imbuga zatembagaje wasanuka imbuga zihaguhagaze hejuru, ahubwo tugira imana zitaturiye. Nibuka ko hari n'abazungu bigere kuba baza kuturaba bagaturikisha bakarira, ariko leta na cyane cyane ibicishije mu bushikiranganji bwo gushyigikirana n'ukuri ntako batakoze, baradodoye baraja mu za pnibe za finiwapi za UNICEF n'ahandi. N'ukuri haraboneka amashyirahamwe ashobora kutwitaho, ari byo vy'ibimubona pnibe yarashoboye kutwubakira aya mazu, abandi barakora ibyo bashoboye. Babona ubu turi mu mazu ameze neza, amazu y'ibyumba 3 na saro, amazu y'isima hasi, amadirisha y'ibyuma n'ibiyo, n'imiryango nyine murabona ko ari y'ibyuma n'ibiyo. N'ukuri ubu naho umuntu yoronka umushitsi arashobora kuronka ahamushyira, n'abana bakaronka aho baryama, nabo nyine akaronka aharyama. Kandi izi nzu murabona ko zirakingiwe, murabona ko bashyizeho n'imikanevo yo gukingira ahantu, kuko ahantu irivu ryaha risanzwe ryoroheye cyane aha twogiye twese batubaka iyi mikora. Kandi turave nk'izi nzu kuri bijya biro by'ayo matafari barashize ko ijya kushe, mubona hajya ijya kushe rero niyi proteja imidite yo hasi kugira ngo ntizinyike ubundi bwo buzonyitse. Hanyuma hariho n'ayandi mashyirahamwe yakoze ibishoboka, za finiwape zaratwubakiye amasantre jene hajya amwayibonye, ama barubaka n'ibindi bintu baraduha n'inyigisho nyinshi zijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza, baraduha ibijyanye no kwiteza imbere, baraduha n'iterambere n'ibijyanye no kwiga iterambere ridakumira, baraforoma n'imigwi y'imboneza n'abaremesha kiyago. N'ukuri byaradufashije biraduha akamaro. Pinide yaratanze n'ibikoresho nk'amapikipiki muri iyi ntara yose. Ubwabo je rwanje nuko umenga yagize ikibazo iri muri district centre ntibarayimpa, sinzi ibyo ibyayo. Hanyuma n'ukuri baradufashije n'ibindi, baratanga n'amakinga 80, baratanga n'ibindi. UNICEF yaratwubakiye ibirasi bibiri hajya, mugabo bari batwemereye ibirasi 6 ariko bubatse 2 ngo kubera imvo z'ikibanza gito. Za kopede zaradufashije cyane mu nyigisho, baraforoma urwaruka rwinshi cyane, bararuha n'ibikoresho, bararuha n'imitahe, birakora. Ubu benshi bamwe byinshi birakora, ibindi byagiye biragorana kubera batabikurikiranye cyane, ariko byinshi birahari. Nk'aboroye impene zirahari, ingurube nizo zapfuye, mugabo bazibaze gupfa benshi baciye bimurira mu by'uburimyi, kuko byo ibintu byamaho. Si ikintu gipfa, si ikintu kigira gute. Hanyuma hariho za shaza, barakoze ibintu bijanye n'imyuga y'amasabune barabaha salon de coiffure barabaha imyuga yo gukora ibirato barabaha n'ibyarahani gusa icyagoranye nuko haba habuze suivi nk'ibyo byo gukora amasabune urumva nkuba amaside ntibaronka aho bayagurira n'ibindi n'ibindi ntibaba bakurikiranye bihagije barabigishije mugabo urabona umuntu umwigishije amezi abiri atatu nta kintu gihambaye baramenye ni ukuri turashima cyane kuko baradufashije bidasanzwe mbona hanyuma hejuru y'ibyo murabona ko tunide na kwitariki yagize kugira ngo ituzanire umuyaga nkuba murabona ko transfo ingaho amatara insinga ngizo zene na hejuru yacu ibipoti yo turushe n'ibyo twegamira mugabo nta muyaga nkuba uhari murabona iki kigwate ukuntu kimeze ikigwate cyiza gitotahaye mugabo kibuze amatara mu ijoro ni mwirimba no mu mwijima kandi ngaha duhovye mu bidutera ubukene birimwo adufise ugwaruka beje imbere banavyize no mu mashuhure buca bahurumbira mu myuga yo kugira gute yo gusudira amasaro to kwafira akagwira n'ibindi n'ubuhinga bwa none hariho abahinga ngaha dufise mugabo bicaye ukatacu bariko barakora kubera kubura uwo muyaga nkuba twose aba vraiment je ndabona ngo ntawe uginzoka ngo naniwe n'umurizo aho byari bigeze ibi nibaze ko ibikorwa bisigaye kuba mu muyaga nkuba ari byo byo bari bike turabasaba kweri turazi ko ijwi ryanyu rishika kure mudushikire kure mudusabire uwo muyaga nkuba kuko mu biduteye ubukene birimo hanyuma n'ukuri turashima cyane amashyirahamwe yose rube n'umubyeyi wacu leta atakwitakoze ariko inyuma y'ibyo bisabo bambe y'ibyo yuko gushima turafise niya natwe ibyo dusaba cyambere twosaba ni murabona ko iyo twari dutunzwe n'uburimyi n'ubworozi twebwe turabarimye biyemera kandi twiyemera ko aho dushitse hose dushobora kugwiza umwimbu bimwe by'akarorero kuko turabarimye biyemera ariko ingorane dufise abaduhaye parcelle y'isani y'imetero 215 umva ni hantu uteyemo ingundu zingahe z'igitoki haba hahetse ugashukura mwaha inzu ni wese n'igikoni ntacyo usigarana rero twasaba leta umubyeyi nkuko yamye dufata mu mugongo ko yoturonse ahantu twokubita isuka kuko mu Burundi murazi ko ahanini dutunzwe n'uburimyi twokubita isuka ni ukuri yo bidufashije cyane hanyuma kandi twebwe nkuko mubibona iyo twaje tuva ngira ngo murabona iyo muri ko mubamubona kibujumbura murabona muvuma ku ibarabara y'abantu abikoreye dutemeri abikoreye udusahani burya buzima nibwo twari tubayeho urabona guhera mu za kagongo kugenda za gitaza za nyaruhunguka hose ubasanga bari kujya abadame abakobwa ibiki burya buzima twari tububayemo gucuruza ku mabarabara ku mamodoka ku biki abadame bacu niko kazi bakora mugabo kubera ko atamitahe bafise bicaye uko izuba riraseruka rikarenga bicaye ngaho izuba ryikica mu mbambazi z'inzu bigeze hariya bajepfo yagera aha bakajya ruguru urumva ntacyo bafise bakora mu bisanzwe akazi bakora iyo bicaye ngaha bakabona umuntu aje ati inguce kumfasha gushika saa sita n'ibihumbi bibiri 2000 gushika saa sita akabagodotse 2000 rero urumva ufise abana nka batandatu ndwi noneho murazi ko kubyara barabizi batandatu ndwi mugabo ubusi cyane kubera izo nyigisho twagiye turaronka byaragabanutse umurindi wo kubyara waragabanutse ariko twaje barabyaye izo nyigisho ntibari bwaziro urasanga urugo rurimo abantu 10 none akora ibyo bibiri murumva ko nibibazo ariko turonze nkaho turima twasaba rero nk'umugira neza uwo ari we wese cyangwa na leta ibishoboye uwo byabishoboye baduhe udutahe ku nyungu zitavuna prema byo dufashe ikindi naco turasaba kubera ko urugwaruka rwose mubona aba bagabo bose mubona bo bose bakishoboye giye gusa nige ntoba ngishobora kuro murabona ko ni ihumuri ariko abandi bose nabarovye nabarovye mugabo Tanganyika ngarujya ibaruhonyoramwo bafise umwuga wo kuroba Tanganyika ngarujya ntibaruhonyoramwo kubera iki nta bikoresho bafise turasaba nabo nyene kugira ngo baronke ico bokora ko vrema boronswa ibikoresho byo kuroba bakaronka n'umugwi ubafata mu mugongo basubiva ku buryo ibyo bikoresho bikora neza hakaba n'amashyirahamwe yo kuroba arahari mugabo ntacyumva atabikoresho nta kundi ko musa abantu boronka ibikorwa bakora bakareka kuguma bicaye ngaha aha n'ukuri twebwe nk'aha amatongo yino kukota ibihumbi bitari munsi y'ijana kugira ngo uronke ahantu rima twebwe natwe nuwo kwaka 5000 ntabwo uronze umva rero abafise amafaranga bino nkaba bafise amabo ibigazi n'ibindi bararima barima tubona bakarya tubona kandi niko wateke iki ico ni cyacyo niko mpora numva babivuka bari matubona bakarya tubona no twogira gute hanyuma icamaterana nakivuze njangaruka kujyanye n'indero indero muri rusangi twebwe tuvuye hariya ino twasanze hari bukene budasanzwe bw'ibirasi kandi n'ibirasi byari bihari byari mu inkungugu nubu bikiri mu inkungugu abana imvunja zikabataka bakagira gute ugasanga vraiment ibintu bitameze neza kuburyo twe twazananye n'abana baba bamajana 5 biga primaire na secondaire baje biyongera kubari bahasanzwe atani birasi barundi bifitiye urumva nanone nuko UNICEF yatwubaka ivyo bibiri ariko navyo nyene ntibikwiye tugasaba rero ko botwubakira ibindi birasi bikwiye kugira ngo abana bacu boye gucumbana kuko usanze nk'umuyambere mu ya kabiri higa ubwana 90 nibaze ku mwarimu naho yorarasigura bibaze gupfa bumvise cyari kwaravuka abana barenga 90 harya vraiment burorero burahari ntacyo ayo pfa bumva bumvise hanyuma nyene ibirasi bigwiriye abana bakinga bitaguje baratubwiye ko hariho n'ahantu boshobora kuronka bo twakira ibirasi dusaba leta n'abagira neza ko icyo gikorwa bogifata mu minuto hanyuma nyene hejuru y'ivyo by'indero murabona n'ukuri inzara n'ubukene biri ngaha bizura inzara ni kuvuga ko umwana ashobora kugenda ku ishure yabwiriwe yaburaye akazinduka kokora aja ku ishure mumbwire banyakubahwa ko azopfa yumvise iby'umwana iby'umwari ariko aravuga yahanda kuma yiyumvira ati no sanga mama cyangwa papa baronze nadukeye gusa nivyo bigumugwa mu mutwe ariko umwarimu nimba avuga a b ibyo nta na kimwe yumva turasaba rero kuko numva ngo nahandi bihurabi nuko aba bana bacu ubumenyi butera gusubira inyuma kubera iyi nzara n'ubukene turasaba ko natwebwe bogerageza bakabafungurira ku ishuri kandi n'isukore wadufashe ikintu gihambaye abana bacu bomenya ubumenyi bukiyongera n'ukuri ahanini ibintu biduhanze ni ivyo ariko sinoreka gushimira cyane umuvyeyi wacu leta n'amashyirahamwe yariyo yose yagize icyo adufasha kuko twari mu kangira tete nongera ndabasaba na mwebwe nongera ndabashimira ko mudahengeshanye kwama mwaje kugira ngo tubabwire ibyiyumviro byacu kuko ijwi ryanyu turaze neza ko rishika kure n'ubundi bituyagiye ngaha turabasabye turabinginze ko ngo bishikana kure hanyuma nkaba mbanarije nshima bimwe bivuye ku mutima murakoze